iStellenbosch FC inqobe ngo-1-0 iMamelodi Sundowns emdlalweni womlenze wokuqala we-semifinal ye-MTN8 eLucas Morobe Stadium ngolwesithathu ebusuku. U-Iqraam Rayners ubengekho esikwadini seMamelodi Sundowns ebesibhekene neqembu lakhe lakudala iStellenbosch. Lo mdlalo weBafana Bafana wethule ngokusemthethweni amasandawana izolo njengoba esejoyine iqembu laseClockhop ngenkondleka yesikhathi eside. Njengoba iqembu laseCape Winelands lidudulana neMamelodi Sundowns, uRayners akakwazanga ukudlalela iSundowns emdlalweni owandulelo wamanqamu e-MTN8 njengoba seke wadlalela iStellenbosch kuwo lo mqhudelwano. IMamelodi Sundowns neStellenbosch FC bahlangana okwesine emqhudelwaneni wezinkomishi zasekhaya. iStellenbosch ibhekane neSundowns ukwedlula noma iyiphi enye izimbangi emdlalweni yezindebe kusukela ngo-2019 ikhuphukele esigabeni esiphezulu sebhola lezinyawo laseNingizimu Afrika. UDevinTitus udlaliswe kabi ngaphakathi kwebhokisi, kwathi iStellenbosch sanikezwa iphenathi. UFawaaz Basadien usukume wathatha iphenathi futhi akazange enze iphutha lapho wanikeza izivakashi igoli elibalulekile lasekuhambeni ngomzuzu ka-62 womdlalo. Umqeqeshi weKaizerChiefs uNastradin Nabi ubekhona ngesikhathi iSundowns ibhekene neStellenbosch eLucas Morobe Stadium izolo ebusuku. Amakhosi azodudulana neqembu likamanqoba mnqithi ngenyanga ezayo emdlalweni weBetway Premiership. UNabi ubekhona ozobona ukuthi benza njani ompethu abafikeleleki. Umlenze wesibili owandulelo wamanqamu e-MTN8 uzoba ngesonto ngomhlaka 1 September 2024. Lo mdlalo uzodlalelwa eMoses Mabhida Stadium. Umdlalo wabuhlelelwa u-3 ntambama.